Hanyuma Josephine Ese utaricara wanyemereye nkavugana na ba bakobwa bashimbwe kuguhereza hanyuma bakakujyana muri bwa busitani musaza wawe akabayobora kuri bya biti ujya ukunda kuri buri kimwe akajya agenda kwereka kandi si no kukwereka ahubwo kubera ko nzi ko usanzwe